right, left, right, left, right, on the left, right, 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 on the left, sailor, four, boom, boom, hey, 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 y'all like it, four times, sailor, two, shuffle up, shuffle back. Let me do it. Four turns. Four turns. Same turns. Travel. Right, left, right, left, right, left, right, two, three. Dancing. Great. Left, right, left, right. On the right. Yes. Yes. On the left. Give me four seconds. Come on. Come on. Come on. This one's top. Let's go. Hey. Hey. Right, left, 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 right, left